Acudia.
Thank you.
Thank you. Thank you. uniambie nikutume na hapa juu. Ukimaliza uniambie nikutume na hapa kwa soko.